Iradio ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'ijana na kabiri n'igice kimwe I Bujumbura no mu micungararo yaho no kwijana n'ibicinzwe mu gihugu hagati.
Thank you.